Facebook
and on Asanda. Eh, ka hono bole no.
Would you speaking to
someone? Eh, masiare dzinalanga ndi tivona ni Milton Mtenga. Eh, ndi shimaka Department of Social Development, the qualified social worker. Na ri tshosa vhathu vhane vha khou abuseiwa zwa vhudzekani, vhana vhane vha khou abuseiwa na kha dzi relationship ri kwa counseling over the phone ro da ra refera na dzi client dzashu kha dzi social workers dzi ndzawana na mahayani. So ri va ri khou humbela na vhathu vha vhanna uri vha nga kota u founela vha ri vhudza vha kota uri vha thuse nga dzi address dzine vha ṱangana nadzo, ngori vhathu vhanzhi vha zwi dzhia ungari ri thusa vhafumakadzi fhedzi. So ri thusa na vhanna a ri vha tshi nga kona u founa ri ḓo kona u ḓivha uri ri vha vhalela na mini mitani yavho, ri kona uri vha thuse. So ri ra kona u thusa na vhana uri mini vhezwi vha ri khou tambudziwa vha balo u ya mapholisani vha ya ṱalutshedza mafhungo avho, hezwi zwine vha tshi khou ri ṱalutshedza ra kona uri ri vha ri ferele kha dzi social worker dza hanefho hayani. So ri ita na dzi case dzine vho ri mini vhathu vha ṱoḓaho dzi protection order lune ari ṱhamusi vha tshi khou tambudziwa mahayani vha sa ḓivhi uri vha nga ita mini kha muthu ane khou vha tambudza, ri a kona u vha referela magistrate court vha swika vha apply for dzi protection order. Hu na nṅwe case ndaya nda i fara ya KZN, mubebi o vha tshi khou tambudza vhana vhawe a sa ṱoḓi vhana vhawe vha tshi bvelela, a idzi vha tshi khou vha threatena. Nda mu rumela magistrate court ya haningei hune a dzula hone KZN uri vha swike vha ite for protection order. From then havaḽa vhana vho takala uri vha thusa na zwino vha khou tshila vhutshilo havhuḓi vha successful.
Oskan, they took back.